ku munsi wejo itariki 31 Nelinatsi byabaye ngombwa kuyuko afungurwa kumvo z'amagara yiwe. Benshi turamuzi Nelinatsi ku bikorwa bitandukanye yagiye arakora, ariko kandi benshi baramumenye cyane ku mastati yaramaze iminsi asirikira aho yari kwatana mu mitwe cyangwa se yari kuyishurana na bamwe mu bigeme. Reka aho byaciye byahinduye n'isura bicabira na mukwegera bidasanzwe. Nelinatsi yitwariwe na bamwe yagiye aracyafuza kuri stati ziwe za WhatsApp aho yakoresha amajambo atabereye. Nyakubahwa Pierre Nkurikiye umuvugizi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu byo bujejwe harimo n'umutekano yaramenyesheje ko vyabaye ngombwa ko afatwa kuko mu gihe bariko baramwitwarira uwo mwigeme yagumye yandika ayandi majambo atabere kuri stati aho nyanga cyangwa se arenga ku mico y'ikirundi. Akavuga ko iyo dossier iri mu maboko y'igipolisi gikurikirana imico n'akaranga ku Burundi. Arongera akamenyesha ko kumufunga byakozwe habanje kusohoka ugwandiko ku murondeza bijya twita video recherche. Ariko kandi ku munsi wejo rero Nelinatsi yararekuwe yarafunguwe, icyo gisaba kikaba cyashikirijwe na nyina wa Nelinatsi nyene aho yari yazindukiye kugura ako gasho nyene ku gipolisi cy'imico n'akaranga cy'u Burundi. Ariko kandi nkuko nari nababwiye, nkuko narimeje kubabwira yuko yafunzwe itariki 26 ukwezi kwa mbere hari ku mugoroba itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2022. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Jimbere Magazine bo bagize icyo bavuga ko ikaba nabyandika ko ku burebure. Ariko kandi nkuko tubishikirizwa n'igipolisi Nelinatsi azobandanya arenguka ava muhira. Tukabibutsa kandi ko yagirizwa gucyoza no kurengera ubuzima bw'abantu barenga 6 yagiye aravuga abicishije ku mastati yiwe ya WhatsApp. Inyuma y'iminsi 5 rero yarirangiye Nelinatsi ari mu gasho kuruno munsi ari degembya, ariko murumva yuko idegembya azobandanya arenguka imbere y'ubutungane maze ari imbabazi zizotangwa ari bihano bizotangwa byose bizomenywa hanyuma. In Isaac TV je nitwa Isaac Classic, gira subscribe, like na share kugira ngo uronka stories zose zitandukanye. Baba ni rero bandika amajambo babishakiye ku mastati yo kiyoza ngo stati nizo bakwegera, stati zirabwa na benshi kandi zishobora gukora ibara.
Isaac TV.